Inā, te tokomaha o ngā tamariki ka whai tina kore utu I roto I o tātou kura. Nā te kāwanatanga tēnei kaupapa, ā e whitu mano tamariki I ngā kura 31 I te mataua Māui te tai rāwhiti me te waiariki ka whai hua I tēnei kaupapa. Hei te tīmatanga o te tau e tū mai nei, ka eke te maha o ngā tamariki e whāngai hiāna ki te 21 mano I ngā kura 120. Ā, ko etahi o e nei kura nei kei te Waipounamu e tū ana. Hei tā rapaira tā whai I whai tina kore utu ngā tamariki o te kura o pā harakeke I here taunga I te rānei. I raro I te mana o tēnei kaupapa hou.
Nane ana te puku, ngata ana te tauira.
He tino pāra watu ngā kai mō ngā tamariki ka tino ora tō tātou tinana, ora tō tātou mahunga mō te mahi ka umatere sātou.
Pōhiriti ana te kaupapa e Edwards me ona hoa o te kura o te pāhara keke. Nā te premier tonu te kaupapa I whakamana I tēnei rā.
This though is one of many places where we're starting. You can see here the kids are so well loved, but we also know that this initiative will make a difference to their learning for everyone.
Tino pai, tino pai, nā te mea. Kore he itu mō ngā matua o ngā tamariki ki te kohi ngā kai mō o rātai tamariki.
Huro ana ngā kai ako.
I ki mai tētahi tamaiti I tāina hei rā, I ki mai, pai tēnei, no te mea kore utu mō taku whānau, ka tai a mātou te hoko kai mo te tina I nai nei.
He mea tunu ngā kai whārau ono te kau e Pure Catering, e tauira o mua no te kura.
I feel Flaxmere just needs a hand to grow and we've got to start with the kids and it's quite neat to get in their grounds and be able to give them a helping hand to get their education by providing them good food.
Ka mutu hereka anō hoki.
Tino pai te kai ki ngā tamariki katoa o te kura o pāhara keke. Nā tino pai ki te ora o te tinana.
Yeah, they just surprise us. They like, rice salad. Other people say, they won't touch it. So that's been quite an eye-opener to see how kids' tastes are a little bit different than what other people think.
Āpiti atu he kore utu mō ngā puka-puka kura me ngā haere ngā hōpuni anō hoki. Rā pāra tā whai te karere.